oyo nasambela banzambe nasilisa balilizwa na basambo oyo nalemba basambo nalemba nakolela masikiti na mileli malamu
bangina ayoleliya
alegria.